Banda kwethu nilele ngoku. Ndicela nihlale nam. Nindilindise.
I know you. I saw you with him.
You must be mistaken. It wasn't me. It must have been someone else.
Hey, ngomnye obele ndalo bakhe wena.
Yeah, abantu bafana kwenkoma indebe.
Uwo lona.
Ndiza kukubulala. Nja.
Sawuthatha ixesha elingakanani ukuyenza loo nto.